sanibona nimilele ngibenithi namhlanje. Ah, nansi ke top 10 yenu enivotele last year besiphoxeke kodwa hopefully this year kuzoba according to your votes. Nansi ke i top 10 yokhozi FM 864 votes for uDJ Maphorisa Bastrada. Number 9 siphethe uDJ Tira usikelidi inkosi yami uhleli ku 4000 votes kanti ke number 8 7555 votes. Ayike le ngazuthi brown envelope ngoba ngimazi uSkywanda amazwi u number 7 wenu 8882 votes. Voicemail u Big Zulu kanti number 6 wenu KO and Youngstana 9665 votes. Number 5 wenu 26172 votes. Malungelo featuring umduduzi ngihlisiwe nkosi yami kanti ke u number 4 wenu u 30838 votes. Bethusile ngena no nkosi yami number 3 u 55633 votes. Itswasa le kansela featuring Indoni kawondli kanti ke u number 2 wenu Skweletu yinje ndlini ay u number 1 eseniyazi big nazi ngeke ngivume iphinde yawuphinda futhi yawuhlukanisa unyaka wa 2023 after u 10 years unyamalalile. Sivotile ke mina bengiqala nokuvota ke kulonyaka kodwa sivotile savota ngobuningi bethu. Ngiyacabanga futhi nokuthi abantu abaningi abekade bengakaze bavote nabo bavotile just to honor uMampintsha kanti ke futhi ke ngaphandle kokonarisha uMampintsha ingoma imi andi ungishutheleni ngeke ngivume iyona ke ngoma esivotele kanti futhi nje hayi bekuzoba khona inkinga enkulu nkosi yami angazi ukhoze bekumele lenze njani ngoba phela bese willing nokuthi sithi brown envelope uma ngabe befuna ukuthi otherwise uSkweletu guys siyaxolisa uSkweletu nkosi yami
hoza Hey,